Hallelujah.
Conseil zomar mwana ngana kuti.
Isarinus.
Wandi tati shalom shalom ni Elvis Mugasenyi ndagiye cha neno kurabo batumire. Tubashimire rero bariko baratubwira ibijanye na album yabo bazoshira ku mugaragaro mu masama ke ni kuri wa Mungu kuvisa 12 z'umugoroba gushika isaha imwe n'inusu z'ijoro tuzaba turi live kuri réseaux sociaux za akeza.net ariko kandi tuzomenya aho dushobora kugurira ama flash
ina ni flash ushobora kwambara ku kuboko yeah. Oh mama, she went down to the